tsusa pho. Mma tsusa pho. Hm? Mme ya nka ka. Mme. Thank you.